been trying to forget. I keep coming back. Her face changes with the pain, the same. Her face changes with the pain, the same. I've been trying to. I've been feeling pretty apathetic in my heart. I've been feeling stuck in place, not knowing where to start. I remember love and dreams I've been trying to forget. I keep coming back.
This is your song. Would you like to talk about it?
No.
No, okay.
All right, I'm just gonna start.
Back on your feet, you're in your own way. The very thing you seek, you push away. You can't tell love if you do not show your face. I'm here for you. This world is sad. Da 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 da